Rebecca crusade imejarende. Bicha waluse after mechi funga nywele. Kuse toka kizing kanze safari ni kali. Mindo skumanga mifara nikienda safari rally. Kwa matanga mindo diju tunisha wakadinali. Lunch ni kasembe na shukisha na makali. Gizani na machaji tuko shere kuzitoka matrax milioni. Nilisha chizi na doba.